Ke nana original tso ke rengata. Ha re batlo tshwarisa batho hlogo. O fokotse le mafuranya nna.
Confidence wa tsiba hore ha ona letho le rong ka baking ya ka.
After the judgment is ruling, Daniel collapsed.
Collapsed.
O ile a akgeha edi. O tsuka mola ka di ambulance.
Scandal tonight at 7:30 only on E.